Bida Boke, Jushel Foka,
Sweet Beats Production.
Kenya, Glightlakes to the world. Tuna warembo, yani inde tuko swadakta. Msi high school, Africa, Kenya. Mtoto wa kike, junior ni powerful woman. Yani Kenya, tuna warembo, tunajivunia. Sio sura, mpaka tabia wako sawa.
Kisi County, Toto Moto Moto, Siaya County.